Reka ndakubwire jewe ndi indaya.
Indaya rero gusa nuko abantu benshi bataramenya definition y'indaya.
Indaya ni iki?
Indaya ni nkantuze ni nkaronje. Ushobora gufata aronje ifite ntuze umutwe umwe winjira muri kuha. Sijyo muri prise. Me ugaca usanga igaburira abandi. Ushaka adutuke twe nyina isanzwe. Kuko na Yesu baramutse.
Umvirize avuga ngo kace ntiyacugwa. Ex mamushaka
muvuga. Umva rero madame wanje ubutumwa bugushikire yitwa Darren Smith abamutongoza abatongoza ari kuri Fibi arinza bemera abazo babavuganye. Twese dukundana n'aba ex babandi kandi yihangana.
Uzaba
ex Jenfis. Sukubesha sivyo ndi vya social media cyangwa ngo dukwize inkuru. Nizina ry'Imana ndafise aba ex jana. Ngo uramubona statistics wanje. Statistics wanje zira abantu 3000 na. Wamubona nagira screenshot n'ivyo bintu wizi. None baza bankurikirana n'ibantu. Hari nk'abagabo nk'ijana gusa. Abandi 8000 na. 8000 na. Nabakobwa.
Okay.
Ne tuganire iki nibashikanje. Turavugana. Mama
umugore wawe
umugore wanje ivyo ntiyobizana none kwa umugore wanje ko arabonyera nzanyera asyo ubujya ntagiye mu gitana ngo njyamanye n'umukobwa yoza kunyita umugabo kuko arazi ko ndabikura mu kintu none ivyo nkora nabandi wese ndabimukorera ntabizi nibiba
sawa
okishasha bihari ntabishasha kwisanzwe ni nawo muco w'ikirundi
ivyo vutse usanga
ibyo sawa usanza gira ivyo nuko usanza piga abantu rapiga
ndamukijira ko nziwe Isaac TV mwiriwe mwaramutse bivaye na muherereye nkuko mubona kuri Mikonisha ni Delicia behind camera ni Juma Jokes numusidenti kwe numukinyo wa filme ngira ngo benshi baramuzi cyane ni camamari reko nyine aba yivuge hamayongere abaramutse ndakura mukije
namwe turabaramutse cyane
ramutse abakunzi ba Isaac TV
yes abakunzi ba Isaac TV aho muherereye mwese turabaramutse nituzi ko mugwaye nituzi ko mukomeye ugwaye ihangane ukomeye ashima imana kandi nugwaye ibuke gushima imana kuko hari wabuze uwo mwuka kukumenya kugwaye kubera ugihema upfuye ibyo ntiwabuka ibimenya mwihangane rero turabaramutse aho muri mwese yasaye
mbega ko ntibatazi umuntu turi kumwe sho kwivuga
yes my name is Joachim Smith hama yeah ndo mugabo nabirenze ibyo
umugabo wandi
umuntu ya rega umugabo 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 w'umuntu kwera bari kumwe so juste nshase kuvuga yuko ndu mugabo w'umuntu ariko tutari kumwe juste nshase gusobanura neza yuko mfise aho nega cyangwa mfise aho mva sindi cyaduka
okay n'umunge n'umukinyi w'amafilme abantu benshi baramuzinga mu Burundi ubundi twunze kuba n'abantu bakina amafilme ko benshi ntibabikunda ngira ngo sinzi igituma rero n'umusene namuze ngira ngo tuganire kuri bimwe bimwe bijanye n'umwuga wiwe mbega rya filme yawe igitwa gute
mfise filme nyinshi
iyo uri kurakina ubu
ya yo ndi ko rategura ahubwo ubu yitwa ibanga seri ni filme imeze neza cyane cyane yerekeye kubijanye n'ingo kungene umuntu ashobora guhura n'ikibazo bivanye nuko aba yarongoye nabi sinzi ko ari kurongora nabi cyangwa guhitamwo nabi aho gusa ni vyerekeye mu rugo tu yes I
uvuze ngo ko bize ko umuntu aba yarongoye nabi kandi twavuze kuri umugabo bimeze gute
so kuba ndu mugabo ntibisigura yuko atabandi bagabo barongora nabi ya ivyo ndiko ndakina n'ibintu bibaho mu buzima busanzwe ya nuko na ushobora kuronka umugabo ugasanga warongowe nabi ariko sivyo ndakwifurije ko ukuntu usa ntibikwiriye kurongorwa nabi yes
eh babi ni babakwi
no ni cipuzo nico ndakwifurije ya kujanye rena filme filme na kazi uvuze ngo ntibakunze gukunda ama interview y'abakinyi b'amarerese so umuntu akunda icyo ashaka
no sivyo navuze abahubwo akinyi b'amafilme no badakunda gukora ama interview
abona bo rero Jesse ndi kumwe nabo kuko je ahubwo nkina juste icyo novuga ubuzima bubaho tuvuze abakinyi ba filme hari abace babona ngo ni bajya bakina filme zisanzwe iki niki cyangwa bandika filme kubera ko bafise aho babikuye no jewe ndi wa mukinya kina ikintu nzi ikintu cyose ndinze nkina mba nakibonye ku mugenzi just nigera nkira ya story ndaraba nk'umugenzi ikintu kimubaye nkaca ndagikina ahubwo nkahindura amazina nkahindura naho n'ukungene cyabayo gusa ukabona ko histoire terke ari ibintu byabaye yes sir
mbiwata mukina filme ryari
so natanga gukina filme muri 2014 aho twakoresha telefone za King urazibuka zimwe zari zifite ibibateri binini ivyimvye nk'ibidirimwe rwagwa zijya telefone zo je natanga gukorera ko filme bagenda bakadufirma tukaje dufata video yo muri telefone tukaje tuyishira kuri serivisi tukatugira tukazigabira abantu muri studio gratuitement kuko twegeye YouTube ntwa tuzicarije nkuko haize TV bashobora kumara umwanya muri bakora kora ama emission bashira kuri YouTube twegeye twakora filme tujana muri studio kugabira abantu gusobira tumenyekana ariko icyo twarondera n'ubu gushikisa nturagishika ariko ndizera yuko Imana izobikora hari hantu tuzoshika kandi aho twatanguriye
ni iki kito kiri
icyo turondera ikintu cyose turondera ngaha muri yisi ni wabona umuntu ari kariruka yawo mukire yabasiyoni ahiga gusa ntiyumva inzara higica shira mu nda kabisa
dene ndashaka kumenya mbega filme ni ya filme amazi gukina igatera swatakwero kavuga ati filme prime nanaho yashije
singiye kubesha Nimba ufise ama mega YouTube je nta filme ndakora ngo tere swata. Kuko sishobora kuronka ibihumbi 70 vy'ama views kuri filme. Mvuge ngo yari yeswata. Kuko hariho nabakora ikintu bakirora. Nimba ari ikintu cy'ambere gica intego umuntu wese akora ibintu. Ni gukora ikintu uzi kuri kutamba wirorera. Jere sinamba nirorera kabisa. Wapi? Ndose n'abantu igihumbi ndabashimira uko. Kuko hariho n'umuntu ashobora gukora ikintu views akiraba n'umujyango wiwe n'abana biwe.
Okay. Watugiye ko uri umugabo yubatse none mbega haje umugore wawe abonye wagiye kina filme. Mbe urakina filme cyangwa ufise abantu kinisha?
So, icyo kibazo mbajije sinzi neza ko icyo washatse kuvuga ariko gusa.
Ubazubwire urakina filme wowe cyangwa urakinisha abandi?
So, ndakinisha kuko naje ndankanakina. Kuko nkubu Isaac urya nimba ari wowe yaguhaye akazi. Ntashobora kukubwira ngo jya muri iki kintu ataguhaye urugero.
Okay, rero kibazo cyanje cyariki. None nkaha ari wa horo usanga zidatesa zidasa neza nyine nk'uko umuntu yubatse.
Uvuze ko zidatesa ubushatse kuvuga iki?
Horo nyine nk'izusanga ari nko mu gitanda ariko n'undi mukobwa.
Ahubwo rero mu gitanda. Ijya horo no, ndazikina n'indi yari yose ni new pastor no ikina kubera ko ariko script iba yanditse. Ariko nta horo n'imwe ibaho je ntokina. Nta n'imwe. Naho bonu bonkinisha ngo je mbe satani ntobikina. Kurumba nibikino umugore wanje ivyo ntiyobizana none kwa umugore wanje ko rabonyera nzanyera asyo ubujya ntagiye mu gitanda ngo njyamanye n'umukobwa yoza kunyita umugabo kuko arazi ko ndabikura mu kintu none ivyo nkora nabandi wese ndabimukorera ntabizi nibibaho
sawa
bishasha bihari ntabishasha bihari bo gusa filme bamaze gufata abantu yuko gukina filme ngo hari amahoro umuntu adashobora gukina no ni limite kuri wewe ariko ntibisigwa ko natwe cyo bitwinjizamo ngo zijya rore ziragoye zigoye ko rutazoshobora ariko twegereka tuzikine tuje mu buriri ibintu biryohe bakamere dushye kuri YouTube twinjize
Okay, apa ha mangira ntakora kurabaraho nako uri mu jeune uracyari muto. Why none wese ubwe mahiyaje?
Uvuze umuntu muto usigura iki? Umuntu muto n'umuntu akibi wabo kwa se na nyina sha. Umuntu muto n'umuntu akibi wabo bakigaburira bacambika akimenya ati ibindi n'ibi gufungura nuko. Uyu urazi ikintu kimwe gituma abajene benshi bahunga iwabo.
Eh niko biri.
Ubaza niki? So dufatiye cyane cyane nka muri Ville Bujumbura abajene bajya gupanga kubera bafise vision zo kujya abantu benshi none ari porusa nuko ntibaharire uwaharira ntabivugire mu bwongoshwa nayandike muri commentaire ndabibona
okay
duharire tuje ko je nzomwishura ndi siye kuko mwanya ndawufise ariko abantu di porusa navuze 90% y'ababi Bujumbura bajya gupanga kugira bajya abantu 10% bajya gupanga kubera babona yuko ikibazo bafise batamuhira iwabo bagasanga abavyeyi batetse ibyo badashaka ushatse guhariza umuvyeyi uri ipangira ukamenya na rasio yabo mama
okay rero basinyishura navuze ntukiri muto wasura cari jeune un peu jeune ukuntu ko ndazi kutubwira imyaka yawe byo ntavyo kutubwira mugana kwa
je na muntu akiri muto aterinda ndakuze
okay
nta mwana rero umwana
oye basimbwa wari huse basubwira mariage
sinihuse kuko ntiwamenye amafaranga ya mariage sinuntu ndihire inzu ushobora kuvuga uteko nihuse
wabonye wikwiye uvuga ati rihangire mariage
ya nari mfite amafaranga ushobora kubikora ntavise amafaranga
okay ikintu cyagupujije kugira mariage nuko wabonye kufise amafaranga
no niko nari mbonye ko nkwijije imyaka kandi nkwijije nibisabwa icyambere cyo nuko gusa ngira ngo udakunda kubira mu mibano burya abagabo benshi bibaza abagore bibaza ngo umugabo azana umugore kugira ngo baryohegwe cyangwa bubake no umugabo azana umugore kugira ngo abumbe nka kujya ushobora kuzana iforoma ukamenya ati icyo ndiko ndabumba haza kuva ngo forme y'iki kintu twege giste tuzana abagore kugira tuvyare umugore atavyara ajya mu rugo ajya kuruhuka bisanzwe umuntu yitwa umugore kubera ko avise cyakomoka urazora abantu benshi nuko gusa abantu benshi babihisha ikintu abagabo benshi bakundara majority n'abana uzora umugore mutandukanye ikintu cy'ambere urekrama n'abana bawe ariko ibimpfu bavuga ati natwarene n'abana
okay mbega ntibihora bishika nka byo kwagamukira na fini umwe muri bukamwimfuza
kwifuza ni iki no mwarabara wo mudakina na filme uramwifuza
bivanye ya mugabira ashaka gushika kwera umubonye ntubese nturo nkiyo kazi yo kumuvugisha mugaba ajya mukinana muma muhurira muri byinshi nimo maranye umwanya munini
ahubwo rero abo ni butifuza kubara bamenyereye
umuntu atari mushika utegereye
none kandi akubaze kuvuze ko umuntu atari mushika utegereye ubu wamenye ko je nakwifuje ntabikubwi iryo nibanga ryanje nshobora kubimenya
bimbire none
jamama kwisanzwe ni nawo muco w'ikirundi
ivyo vutse usanga
iwanyu so wawe usanza gira ivyo nuko usanza piga abantu rapiga ntuzobimbwa nico kiba gitunze umuryango none utagikoze uzovuga ngo gukomoka kwa naka
no umuntu wese afite passion
yiye je umwana wanje yanazimiye adakina filme nzomubwira tuzimiye ntuzovuge kuva no kwa naka rondera uwundi muntu ko filme jewe numwuga nkunda kandi nifuza yuko n'umwana wanje azokura
none we papa wakina filme
papa yarakinye ibintu vy'amateatre bya bindi bakina kera mu mashuri kera na kamera
za n'abo bukara bose barakinye ibyo bintu
abo tuvuga ngira papa zo bavuma sinze ariko je ngira ndumwana wuje je ndabikora
okay ndashaka utubwire ubuzima bwawe aho wa banwa hereye gukina filme naho ugeze ubu unye
igihe
bavyishije
mu majambo ya Kenya aho nahereye nkina filme nakubwiye natangure kuri telefone ngeze kuri kano urumva ko hari intambwe ndende
yego
hama wambajije ngo icyatumye ndongora kandi washatse kuvuga ngo narihuse cyose ni huse braza Ravyo sinigeze nihuta. Cyase kuvuga yuko umuntu arongoye arongora hageze. Burya urabona kijya gihumbu je kujya muri restaurant cyangwa kijya gihumbu ushobora kujya kugura mu isigara cyangwa ukajya kukiguramo ikindi kintu cyangwa ugwagwa n'ikindi. Ona muri babiri. Imana iramenya kumwe nibatunga. Abantu benshi bifata yuko kurongora ari amafaranga. No, kurongora si amafaranga ni imitima yanyu ija hamwe. Mbega ariko ndababaze nimba twegejewe na madamu dushoboye kubaho. Nimba ata amafaranga dufise. No musi ndaburaye mbanzi kwejo nzoro nka telefone cyanke uhumpamagara mbira ngo bro sanga ngahana ndaguhe bibiri cyane ndaguhaya naye kubera ko imana iraba babiri aho bari ikabahezagira bari hamwe cyane nabonye kwibana ntibikwiye no ifo ko ndondera rubavu rwanje ngo gwarazimiye niba yavukiye heje narondera rubavu tu icishwe n'umukobwa navuga ati ngo mu rugo twubake rugo munaniye uzota nta bintu birefu
Jere bivuge kugira ngo none ndakubaza mbega hari photo duherutse kubona icyarantu cyako ku social media wagize mariage n'undi mukobwa
kugira mariage n'undi mukobwa usanze ntari mite ihari ya mariage nuko gusa turi mu muco w'ikirundi ariko ntibisigura mu muco w'ubuzima bw'umuntu ko hari ho limite nikibaho limite ni nka barriere ubariana ariko je nimba niyumva ko nkomeye nkavuga ati Nujya twogira mariage nawe ndagushimye twovugana inbox tutanze guca kuri television tukagira mariage uranyisavye ndakwihaye mama
kibazi tubwire
ibyo bya photo hari ibyijya photo kujya nyene mwabibonye niko biri ariko gusa urashobora kumaza ati yari mariage yerekeye kuko si mariage yo kuja mu rugo kwa bakobwa bose tushima si ntubajana mu rugo hari abo turiri wabo hari abo duhurira iyo abantu tugapanga mageto
Ugena uzaje najya kwifoto nyene.
No, uja suwi foto. Uja no wa film ari mu kazi. Kandi atanabikoze yojya mu rugo.
Donc rero tu menye yuko ijyanye ari film, ari foto ya film gusa atari
No, si ni foto ya film. Na video muzoyibona. Wavuze ngo hari amahore dukina ngo umuntu ngo ajyamye kiniki nibindi bizokurikira. Hari birenze birimo.
Nta birimo.
Kukina ahubwo karibu nawe kabisa. Ndabona umukobwa bere film. No. Uvuga ko utoshobora gute Nikiki kibikumenyesha warabikinye biranga bakubwira ko utazi gukina cyane
oya wanashaka ndabishoboye gusa sinzi n'isindi biri ndimo nyene ntabyo numva ko nokora
ije nshanda kubaza ikibazo kiye
yego mbatse
kwereka abakobwa biki gihe bubaha abasheri babo gusumba abavyayi babo
ko gisigaza zabwira ko sheri wanje abimbujije
no kindi siri yuko ari oya akubuze ko deja ahenyene imbere ya kamera hari ibintu no gukora mu gacya mwaho kandi divorce
ntivya ntivya
no nubashe Juma jokes kera kamera yose shaka kwica mu bintu kandi urabona muri imisture mu mafungo. Turi mu mafungo. Urabona muri imisi sansuri mu mafungo ndacumuza abantu babamizima ko bararabikana.
Nani nk'ivyo bintu bakora bigatuma je twahukana sheri wanje nawe twatuma wahukana n'umugore wawe n'inkivyara.
Je wo mugore wanje je waranshigikira mu vyo nkora byose. Kusanze kurongora urongoye nabi n'umugore adashobora gufasha mu kazi kose gashobora kuba harasyo. Urugo guhiza rugigwa n'umugore mwiza. Ugore mwiza singa inyuma darisi.
Okay basi. Hari aho abantu usanga imisusi mu kubashwa n'abagore babo. Nijya he banga basi ubibira kugira ngo nabo basi babone amahoro mu ngo zabo.
Darisi.
Cheri mvumenga
reke chikinda kikwishure neza mu kugusobanurira. And detail. Jise jewe nkirongora ijambo nabwiye papa namubwiye ati papa urazi ko je bitoshikira ngo nkubita umugore. Bibaza ngo niriye banga nkoresha. Umugore mukumuhana se gutora igiti. Ari bihano by'abagore. Ariko nka ukire mu tararongorwa. Ibyo twe tuziyoreye. Kubisanzwe tuzi neza yuko umugabo umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo sivyo kandi byo tujya kurondera mu bagore no rubavu rwacu kubisanzwe twese tukomoka kuri Adam na Eva sivyo none koko gute uwo buri umugabo afise ubwenge warize vraiment cyangwa utizara n'abatiza ariko gusa ubwenge n'imvukanwa ko kumenya turondera mu ishuri gute ushobora kuba ufise ubwenge sivyo ugakubita urubavu rwa ukikubita wenyene ntumva ko yahuye wewe uri kijuju kandi encore umuntu akoze ikosa ukubise uyu mubiri ikosa ntiryavuye kuri uyu mubiri ryavuye indana aho udashobora we gushikira wewe nujya mutima naho ujanjagura hariho impuhwe murimwo wowe udashobora gushikira juste ukubita umubiri inkoni igashikira igufa ntishikira ingeso none wumva ubwo bwoba ari ubwenge umugore kubisanzwe umuntu ashwana n'umugore ahubwo sinumva ko abakomeye Kaza kuba kwa mu mutwe. Umugore akoze amakosa mu kumukosora mwereka inzira nziza yojana. Ugiye ngo mugwane mugaja hejuru umweze. Yerere. Nta ukize uwundi cyaje.
Abagore badashoboka. Aragutuka eh.
Ushatse kuvuga ko umaze kubona abagore badashoboka.
Yaje namaze
kubona. Okay, kugira ngo ubone ko umugore ashoboka nuko adashoboka. Ubibonera kuki?
Hari umuntu ahanugwa ushaka kwicara iko kamubwira ati uko ibintu bigenda kunuka. Hari n'undi mugore udashaka kugira ngo icara rero. Aragutuka eh ana fosa ana kweri.
Delicia.
Eh.
Reka ndakubwire. Ushaka kuzubaka.
Yego, bien sûr ndatabishaka.
Ushaka ko umufundi cyangwa umuyede?
Sinawe icyo ushatse kuvuga.
Kuko no kubaka ariho etape. Hari abantu bubaka byonyine kugira ngo bifotoze babone ko abantu bagize mu mariage. Nyuma y'indwi imwe. Ye, nimuze mudufotore turi muri divorce. Erega abafotografe urubanza rwose barafotora. Umuntu apfuye barafotora. Kuri mariage barafotora. Mwavyara umwana agapfa mu gafotora, bagiye guhamba. Bagiye bahaba divorce magafotora. Nico gituma ndiko ndakubwira yuko kubaka haba ibintu byinshi kwisanzwe kubaka naho abantu bavanga urugo ngo gubaka kinigi urugo gubakwa n'abantu
n'ubundi
ariko na cyane cyane ukagira iki ukabima amatwi kuko ugiriye kuri commentaire z'abantu ni kibazo nk'ubu je nishiri ifoto kuri Facebook shiri ifoto kuri page yanje nasanze za Dicomedia za Iteka magazine izande na TV nyinshi ntazi n'ibinyamakuru byinshi ngo Joachim ngo yarongo yundi mugore yagize kini none ni ntama yuri isake nigiye gikozwe kitabaho
nuko tavye kutubenyere mu muco wacu
ahubwo gusa je ikintu ca mbere umugore wanje je wanshigikira mu byo ndiko ndakora yemwe abandi bose sinumviriza kuko mwe ntimumenye uko nariye ntimumenye uko naraye rabana n'ubuzima bwanyu gicyo ntegerezwa gukora ego muze muvuge mwumvise ko muhira twara inzara Je muravuga ariko umujyango wanje kaga umufungura ko je wereka ndakubwire ndinze nkure ya cano kusanze abantu benshi baravuze ngo ngo cano za nyungo zica kubisutwa ngo mukina mahore ngo ameze kunuko nuko eh dukina ameze nabi oki wewe ukiniki wakinyiki tutuke ariko bivugire kujya cano ubipostinge tubibone twinjiza amahera wewe kumuvuga yararara natwe tugume dufungura ko twe turi muri business uciye kumuvuga kinigi ngoma commentary yeshaze kukubwira yuko commentary nizo kuraba wewe ukamenya ico uhindura muri wewe ariko commentary ntizuba kamiste wapi mama mama yangu
Oye mwikintu cyose kiba gikeneye commentaire yako biri kose.
Commentaire niba comment. Bu commentaire niba comment ntubabujije. Ariko bashire ko like ba comment ushaka adutuke twenye nta isanzwe. Kuko na Yesu baramututse ariko nica nkubije kuzoduga mu ijuru.
Cyovyo. Okay rero urumva watubwiye ko uri numu photographer kandi ko ari mu photographer wa message ngo
ndi kandi kugire jiwe ndi ndaya mu kazi.
Okay. Tugire
indaya mu kazi indaya rero gusana uko abantu benshi bataramenya definition y'indaya
indaya ni iki
indaya ni iki indaya ni nkantuze ni nkaronje ushobora gufata aronje ifite umuntuze umutwe umwe winjira muri kuha sije muri prise me ugacusanga igaburira abandi cyere ndi mu multi talent juste muri make mu kirundi cyiza indaya
okay tugire rero ubuzima bwa photo ubwo mu photographe na ku ruhande rwawe imeze gute
Photography.
Wavyinjiyemo gute byagushikanye he?
Sivyo ninjiyemo. Ahago nabikoze gute. Kuko muri photography ntiyari mezo ninjiramo nkavuga ati ndinjiye ngiye gukora ibintu bibi. No oya. Narato ya pare ndavuga ati pa. Foto ndabona ati sawa iyi foto ni sawa. Nayipostinga kuri Facebook avuga ati wow, ifoto ni nziza cadrage abantu basanzwe bazi ibintu bya photography bavuga ati ifoto ni nziza. Cha nabandanya ucuba umwuga. Nuko navyinjiyemo nuko natangiye kubikora.
Nyehe byagushikanye
byashikanye
ngaha cause from hey
angeze aturi ni mu kinama haje byashikanye aha naratemberano yenshi yeah
kandi maze gufata abantu bakomakomeye cyane bigenda gute
yes
nijya he bangukoresha
uvuze abantu bakomakomeye
aha
nibandi umuntu wese akomeye n'umuntu atari mu bitaro
no
natabagwaye ahubwo zo tuvuga ikirundi neza tube direct sivyo
okay basivugiye
umuntu just ahubwo abantu dufate abategetsi
okay
kuko hari abaganza abategetsi yes turabafotora
ariko si bose bashikaye muri bagi bategetsi we bimeze gute
ushatse kuvuga yuko
aba photographe bose bashaka gushika gufotora ari muri bari abantu babategetsi
none ikintu kibishe ni iki namanyanga
amanyanga gute
no ndiki nababwira ikintu kimwe none urazi ikintu bita photoshooting photoshooting kwisanzwe byari ibintu bya business by'akazi tugafotora ibintu kugira tubipibriye nka business tugira tudandaze marketing ariko ubu bantu benshi bifotoza kugira bajya abantu nivyo ndiko ndagusobanura nuko utaravyumva shooting kugira yerekane isusu kugira yerekane isura namukoga cyangwa umuhungu we muri ahantu address nkubu nibaze kuko jewe wahora umbona kuri social media ni konse ntacyahindutse kuko jewe selfie ndayipostinga Iya kano nda posting ariko nta birenze tu hari abandi ni wabona umuhungu agiye muri Snapchat uwo ni umupede
sawa bari yizinga
vre pede
okay rishe tuvuga ko photographer igituma badashika hari ari kwera foto ari ifoto
ndabamanyanga rasta mama yangu none reka ndakubaza ikintu kimwe sivyo leta mvye yi leta nkozi leta senzi nibindi sivyo batora umuntu babanje kumwiga ko neza kuko deja bagiye nibo baduserukirana batama bacu turabuba sibyo je nimba barenze bamagara nze gufotora nuko babona ko hari ikintu nshoboye apana ko kubera nzi gufotora gusumba abandi no kubera no mu ndero ngenda neza kuko hajya nimba na postinze nagize indi mariage kandi fise umugore nawe twagize mariage ukabona leta nkozi ni commence kavuga ngo uyu byagenze gutikinikiniki biri mu muco hari ibintu dukorana mu ndero shise ibintu byose bikogwa mu ndero hari no kurongora mu ndero umugore ukambwira madamu we bantu je mvuye kwa ex wanje na narongoye mu ndero murumvikana rega haba kajagari mu rugo kubera ko
umugore abyaroroshe urambwira kuve kuri aba ex bakabyemera
none kuja kuri aba ex wanje no kumubwira ko nahuye na satani ninde mubi reka ndakubaza ikintu kimwe sheri wawe je ntawenze ariko amenya hari turafitanye beef
kubera iki
sivyo kuko je sinumva kumwe nabashobora kurongora umu ex wabandi mubi reka nawe uri mubi aho deje uri mubi ko nawe
no navuze nihenze suko nari kuvuga mugabo umvize ndakubwira je okay hakuno bona uvugana n'umu ex wawe nufa mbona uvugana ana bakobwa barundi kazi bose ex wawe mugatarimo kuko umvize avuga ngo kace ntiyacugwa ex mamushaka
muvuga umva rero madam wanje ubutumwa bugushikire yitwa Darlene Smith abamutongoza batongoza ari kuri Phoebe ari nzabemera abazo bavuganye twese dukundana n'aba ex babandi kandi yihangana
Uwavuze ko iko wageze gufotora mu bategetsi uvuga ngo ni kwera indero hari nk'abantu cyari bibaze ati mbega ko uri umunyengozi ntivyo bavyavuye kuri ex wacu nyakwigendera pete ngo nziza ko nawe yari umunyengozi wanyu sho kubara
zina makuru iyo numvise mutama ibintu byose ndabikora mu ndero kwera urya n'umuvyeyi yaramfashije byinshi kuba nararongoye yarabimfashije mu mutama nukuri
uko ari mariage
yeah yaramfashije kuko sishobora gukorera eta civile muri Vewit fisa abapolisi bana amafoto baje kuri Facebook niwe yabimfashije kuko je natangiye gukorera nyakwigendera mutama muri presidence natangiye gukorera yo 2016 gushikanisa niho nkorera ni mundero mutama nukuri wubahwe naho uri migisha myinshi ndazi kuri umumarayika waramaze gushika mu bwami bw'ijuru utwibuke natwe kabisa mutama kabisa yatugire neza kigogo givisa mata eh ugambere warumva nga ibujumbura karakashagari yararara ari ku buhari umutekano umuntu akora interview akamwivana kumva imushika abantu barafunga agara sizeri bakagifuta ari bakumva ari sawa kera wajya masasi mama
bagira iki
bajya masasi ari ku buturi mu mahoro jose tu tubikesha mutama leta nkuzi leta mzee yisamura kwa Evariste banyakubahwa ubuturi mu mahoro abo rero niho bantu batumye dushikisa tugihumeka nubwo imana usanze imana icyamubana ikorera mu bantu ariko bubawe mama
oke utubwire ngo niba gukore ngo itazivi ngo ikoze itazivire muri Vewit cyubwe bigenze guvyageze gutengwa guhe
mama yangu
oke tubwire di
ureka ndakubaza ikintu kimwe nta bantu bakora itazivire bigahera kuri stade
yego
ariko twitwara kuze imbuga zira posting abantu baranga ama views ahubwo twubawe mama
yari meze gute none
none reka ndakubaze je narongwe ifisi nyaka 20 kandi bihaga
none
hangana
none ushamba kumenga byagiyemwo amanyanga kuretse ko bategeye bavuga ko uyu ko yita civile umuntu wa civile
none reka ndakubaze ikintu kimwe sivyo bavuga ngo byagiye ngamanyanga sivyo none jewe nubuntu bamfise imyaka 30 nkuvuga ko vize 10 wo mariliza
oyese nagwaze ko sindi mama wawe
so jesse naharuye imyaka ntazingamye
Okay.
Mam.
Aha tubandanizira wagize itasi
vise. Madame yarafise 18. Mhm. Jina yise 20. Hama ndongora umuntu kugira ngo ntazabimbwa.
Mhm.
Kandi nuko nari nabishatse. Baramutwaye urugo ruraguma tumaze imyaka 3 tubana twaravyaye. Mhm. Ariko mugi bigeragezo biba mu rugo. Je navyaye umwana w'impumyi rasta. Ariko ndashimira Petero Nkuru nziza yaramfashije gose kuko ebe bintu bishikaye bihari biranezereye cyane ko umuntu ashobora kugira ikibazo agaposting agasaba leta vyeyi leta nkozi igafasha kandi ndabona bimeze neza cyane ejina vya mwana w'impumyi kandi naje kubimenya haheze ukwezi kuko hari hasigaye bari bambwiye ngo hasigaye nk'indwi imwe ntevye kumuvuza uwo mwana bizorangira abaye impumyi vya nyabyo
none yarakanura ku unye cyane
ya yarakanura ariko ntiyabona kuko abantu ntibaramenya gutandukanya ibintu sivyo ntibaramenya gutandukanya ibintu bibaza ko umuntu ariko arasabiriza akanura baba babona umenga arabona kubona no gukanura n'ibintu bibiri bitandukanye urakanura ariko ntubone ikintu urashobora no kuba babona umenga abantu neza babona umenga uri kurana muraba guca kumbe iyo uri impumyi hari ibindi bice bica bikora cyane kuko umuntu wese w'impumyi amatwi nayo usanga akora gose gusumba ibindi kuko we wabonesha amatwi akoresha kumva ikintu cyose kimwegereye so generally intero uyu mwana arasta ndatuguma dufata ama selfraze abantu baba jene twege turi buri generation ya WhatsApp kubita ifoto gucyo umwana eh mbona vuba uyu umuntu akabiragana mwana eba nahindukiza guca selfie kandi gatara kako karaka ntagakurikira ko umwana asamara ikintu cyose kiri mu muco cyangwa utuntu gini ndavuga cyo umwana azobimbwara abantu ndavuga no uri umwana ko atangurikira no wana ati umwana koko nuwanje no je navyaye Okay, madam, turn. Urugwana rujanye kwa muganga urayo ko atakibazo rufise mama. Mwana wa mujanye kwa muganga hari umuzungu akorera kuri hopitale yo kubitaro ibitaro bikuru vy'ingozi. Abana kubisanzwe barabafata bakabagorora bakamenya yuko mu mubiri umwana yavutse ameze neza hari ibintu abaganga bakora ntavyo nzi kuko abaganga bakora ivyabo n'Imana igakora ivyabo. Barapima barapima umwana baragira babona umwana ntabona wa ndavuga cyaka kibazo kiri seriye wa. Mwana nabona umuntu wa mbere natanguye kubwira yari mugenzi wanjye yitwa Kori nawe yaramfashije yari umuntu akorera muri Academie Message nawe umuntu yamfashije kugira ngo ubutumwa bushikire mutamenya kwigendera Petero nkuru nziza wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kubera ariho nakorera nari yumviriye ati mbega uwo kwandika ko turi muri leta mbese iyi leta ngozi akandika ikenda akavuga ati mutama mudufashe nje kubera nayisanze ariho nkorera muri Academie Message fotora ujya mugwi wa nyakwigendera mutama Petero nkuru nziza ndavuga ati uwo kwandika gakete byogenda gute siniriwe ndaniruhisha ngo nandike ikete kuko bajya n'abavyeyi nta bintu byatari n'abantu bameze neza iyo ubegereye barakwegera ikintu cyabaye uwo muntu naramubwiye kumwena bimeze acarabishikiriza aramuhamagara ndabivuga nderekana urupapuro ku bitaro banyandikiye ngo yemeza ko umwana atabona baramfasha ikintu cyabaye umwana yari yandikiwe kuzovurizwa mu Buhinde kugira ngo ashobore gukira aya madolari bari bansabye n'ubu sinayavuga umubare kuko aya mafaranga n'ubugezi isa ntandafata mama wazi ikintu cyabaye bavuze ngo oriye yuko tubagorora abona ko umwana ategereza kuronka passport madamu kubera ariwe yari kugenda kugwaza umwana bari kujyana akarondera passport araraba rero ya misi biraza gufata iminsi umwana ariko arapfa biriko bitwara igihe urazi ikintu cyabaye icyo bakoze bafashe ahubwo barihira ba baganga bari hanze n'indege n'ivyuma barabizana ngaha umwana aravugwa umwana baramuvura baramara nk'ukwezi batari muhira bariko barabavuza babavuriye ahantu bita ikibuye muri Rutana ahantu hambere bavurira amaso mu gihe cy'u Burundi Eba n'umwana mu kumupima twaramuzanye muhira turamupima ndavuga ati urambona umwana ntere bwatangure kuvuga umwana ntiyishura ndavuga ati ngira zobimbwa ariko umwana nasanze ari umuntu w'umugabo kuko n'umwana w'umuhungu yitwa Isere Carson Smith
okay
yes sir hama rero umwana yarabonye arakira ubarakanura cyose renda bikesha Petero nkuru nziza niwe muntu yamfashije kuko niwe yabikoze deja niwe nawe yatumye abana gushikisa habiga ku buntu abavyeyi bavyara ku buntu urabona ko ariyo mpamvu abana bavya ari benshi abantu bavya ruko bishake ariko ni sawa mukurikiza umugambi wa leta mu byare bake mushoboye kurera ariko nashoboye kubarera nubwo baba ari DC byara ariko gasura abe amatongo yaraze ubu twicaye mu kinama
Okay.
Yohana asigaye kibanza.
Okay, akajambo basi ku mujyango wa Petero nkuru nziza basi amaturangize higani.
Mundero ndaza nifashe neza akajambo kamwe ndashimira umujyango wa Petero nkuru nziza nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yahoze ariwe ndabashimira cyane kuko baratumye mba uwo ndi jewe nibuka gushimira Kerry ujya muhungu w'imfura ya mutama Petero nkuru nziza ni nawe muntu gushika nisa akimfasha mu buzima ngize kibazo ndamubwira kuko niwe muntu sigaranye ndashobora kumwandikira mfite kibazo ikakimfasha no muvyayi cyane kuko nkuru nziza bwe ntiyagiye aracariho kuko ivyo yigisha abantu biwiwe baracariho baracabidukorera twenge niho hantu duhiriwe kuko yaragiye ariko gusa umutima nivyo yakoze byasigaye muri twige kandi byaduhaye icigwa umuryango wa nyakwigendera Petero nkuru nziza respect kabisa baramfasha cyane gose sinumva nkuko no bisobanura mbamvuze babampere kamwe ariko nta kintu vize mwihangana n'ubundi mukinama ariko imana ibaheza ngira ico kirakwiye
okay akaje mu kwakunzi ba filme zanyu nabo
Yes, abakunzi ba filime zacu muranzi Joachim Smith the bad boy. So murabizi ku Nkinzo TV, mushobora gukora subscribe, mukomeze kwiyongera kandi udakoze na subscribe twe ntitwisemba, ukubigira ubishaka uko twe ntitwinginga ntitwira abaturasa badukurikirana, ubigira ubishaka ko nubushake bwa uzosanga ngo kuzene zo mu gitanda mu buriri turajyama turakora pa abantu bakiruka. Eba nibikorwa byose ndivyishye tu kandi tukuma tubategura turi update yego kabisa
umuntu ashaka kubasupportinga na mu buryo kana kabari kubaterera ama idee cyane
hariko nimero hariko ibintu za byose urashaka kuturondera no kuri WhatsApp nimero ziriko
akantu cyane turondera ushaka kugira nka idee nimbikoresha
so nitwa Joachim Smith wanditse kuri Facebook uzobona original kuko uravye ama profile ari abatwiyitirira ariko uzobona original deja kuko Habu sangumengo ntibafungura zika Facebook zabo bariko baraduhigira ko hica ariko cedeje muranzi kandi nta kuyemera kurimwo kandi kiganiro ndasavye ndanabivuze ntimuzogikati ntazo gijambo na rimwe mukata abantu rebe editing ibiganiro ni kibazo
nuko nitwe nta biganiro nta
kimwe ntimukate kuko nta kintu kibi kirimwo kitarabaho
okay
mama
okay turashaka gusezera
yeah
turashaka gusezera
ko biheze kare wa
abafana re barambirwa n'ingoga ni mutarubize
uwarambiye aje mu rugo ahubwo urazi ko hari abantu babesha ngo barambiwe n'ikiganiro ngo ni kirekire kiniki ahubwo uvuga ati bukigombe guherane uje mu rugo ariko bavize buke birabira
njenge nsezere sinzi ko ari ikindi kintu ngokongera ko
so ibyo nokongera ko mu ndero ndabashimiye cyane ibi mubona ngira no kuma interview cyane ibyo mvuga si kuvuga ko nsara turi muri business dushigikirane mushigikire Isaac TV mugire subscribe mugire share mushigikire umukobwa wacu baby so nibaze kutazabikata wana so
bategeretswa
cyangwa tuzi nanye una wari mu ba ex ni juma nimba yarabiguhenze wari mu ba ex
ndagusabye
message to Xbox tutange message tuzerekane tuzerekane
ahanyerekane
uri mu ba ex
ariko
urabizi nyandikiye tugomba tuze ngaho gukora ikigani
nakwandikiye ngwi yerekane
ndabivuga so Juma Jux yari nyuma ya kamera nawe turamushimira ari mu batuma ibintu byose bigenda neza kandi Baba, pole sana na swaumu. Lakini, Mungu akusaidie, utapata futali. So, icho navuga kini norenza kugenda, mugire subscribe, Kunkinzo TV, mugire share. Abantu rero bubatse cyane cyane. Kabisa mwe muragotwa kuraba, ibiganiro vyacu canke amafilme dukina. Ni sawa vrema. Ndibaza muri mu nyungu. Ariko rero filme zacu twe dukina. Muzirabe mutari kumwe n'abana, kuko umwana ntiyo kwiga ngo amenye. Yamaze kubona ibintu by'abakuzi. Mama.
Numva ari atangira okay bakunzi ba Isaac TV mwese kandi bakunda cyane ama subscribe frame turadishaka cyane ama like ama share ama comment turabikeneye cyane gose ciao ciao